ngahlaselwa zitswele nangoku lembadla yami bathi organizewe ngamagcwele akukho nezothekila imixube nje negwele kuzobe khala ushwini nomuntu ekhala uDJ ngutata umbhele ujamba kayokhetha ukhitho leqimpuku imbongi streetwise kodwa nothi inyama enkukhu mna ndakhula ndidlala ngamagama zange ndathengelwa itoys qalile ngesidudla sepunchline ziyathanda ukutsho iboys xa ndiperforma kuthi cwaka ngathi ndibhala abangcolayo andingomlilo webig naza ngandothogodulayo ezintwana zolo sirhagxaza zicula amawaza zithi ngqumbako rhotman yasichaza sikwazi ukukhalaza rhyme zakho ngunogube kanowa nothi amachaphaza ondile wesilarhe estile kwezi mpuku zithanda ukudakasa wangqina notata umqwambe kwedini uyandibasela nalirhangqa khawubambe noba ndibhala ivezam ngomlilo lelo evan coopy hit utata umbasele wathi jambi nantsi ibhithi ifen zam ndiziphakele kwembanda sibekibhi iget crushers andizinicknacks noba sirhalela ichips
Jambi bamba apha.